Yeah.
That's
it. How you well? Back. I got them quit. Uphodlile kwaphodleka, hayi ndoda bless you. I scratch my head, kwehlink wethu. Bashonepho mashela mawufuna iload ngamagama ethu. I got the bodlake wehlise njoba kwehla. I just hope ukuthi awugqokanga ikepisi. Ngithi uyakhuphuka kanti ubona mina ngistepisi. Akugcwala ama-Quantham ayi-4-4 losomatekisi. Yazi, but iZulu uyasabeka. Basho uzakwe noZulu boy, lo uZulu uyasabela. Ngisho ikhokhe bezikhonkotha, lo uZulu esama ngenja. Hhayi ukuthi likhithekile ukuthi iZulu usuke libheda. I mean uZulu suka bheda, ngizwe bathi uyu mbheda. Athi ngivuke ngidlula umbheda, ngeke ngivume kungidelele. Ngike ngizidlule ngiyosebenza, ngapha imali ngenza ngilele. Ngithi mangivuke idlula umbhede. I should barely even move me. It's not even a diss track. Ngithethisa nje groupie. Someone roll the credits, isiphelile le movie. Nah, inkabi tryna fake like everything is Gucci. Boshunwe nkabi, sifuna imali, inkulungwane. Kukhulumana, isuka umphansi, ngivuke ihambe. Kukhunza ndala, isizukulwane.
Yeah, mega nani. Let the guy just shoot everybody.
Buka namhla nekariya, ngibonga ubhuti uDuduzane. That's way out of line. So you do this shit for Twitter and I'm way offline. Could've kept doing your shit and just laid off mine. And ungihloniphe boy, my leftovers changed your life. I'm a star, clever mangena, cameras click flash. Ngazophandela la, clever, get your shit smashed. But uzambela kahle nje udlala i-3-step. I wear my car vela, ngiyaziveza inkabi spits trash. Uthi uzongiqasha ngidrive i-taxi, hey uyakhohlwa, ngakuse-icon, ngakuqasha u-drive i-taxi. Bo ishofa le-icon, ngikubonisa umhlaba lapha esentini. So uyangiphoxa manje, urepa ngami, uchaza inkabi nation. I am who to thank. I'm not with the tricks, Donna, I don't do the pranks. I just feed the bank. I am never gassed, I shoot from the tank. Where my gas are, I am in the league where you don't even rank. Okay, oh, did you in? Bet you out there in my old crib, craving for a win, gave you everything. Ain't no saving you again when I chef who pepe nene and just take it on the chin. Awuyeke man lento, awuyeke man lento. Enhleke ma kwenzeka umane uyeke ne-rap. Uhlezi ufone ufuna ivesi, ngifike ngingene ngikunembe. Urepe ngathi awulizwe i-beat jam, ngivele ngikuzwele. Hey, washo-ke Big Zulu. Wona kukhona ama-hit ayasiphik lutho. Lento is simple, uvele ufike ubambe i-mic ube nolaka. Uqang to blind kanti slind hook. Ekusebheka kumele uyeke ukuzenza u-clever. Ngaka-dressa, sengiyaphinda ngiyaka-dressa. Uya remember, ngikukhuthaza unganathemba. Now you think your words is hard, kanti uhleli kuflathela. Ayibo, nangumtrayiseni-ke. Uthi mina ngizomlethela imali ye-checking. Hayi, mhlawumbe ubhemini. Lapho wonke umuntu asifana naye ufakwe yimi egaming. UNkulunkulu sangimdala mangaka. Phusha amaphupha, ngazi nokuthi ebusuku ngilala kanjani. UMgulukudi into ebeyireyulula inganakhanjani. Ukhula ubuzi kodwa ukhumbula ukuthi umshana kabani. Bheka ngiyakuzuma. Sniper siyakhala ikhanda ngiyaliphula. Ngiphahlaza imicabango, inamba ngiyayithunga. Inkabi rhyme ngempahla, I take you out. Take that how you want, umnyango restapa. Kimi kuyafana kawo. See now my presence a present engasaphani ngayo. Ongifaka u-7 ayiseva le mponzi angibamba ngayo. Lwana ngisintanga yakho. Took it from peasant to pleasant, this little life of mine. Don't fuck around.